Ifikelele esiphelweni seshoni bintsukune nengothethwano phakathi kwecandelo lezoqoqosho, uphuhliso, ukhenketho kunye nolimo kunye namafama asakhasayo uMasipala ombhaxa iNelson Mandela. Oyintloko yeli candelo uceba uluxolo namete ubulele amafama asakhasayo ngokuthatha inxaxheba kwezi seshoni ekwathembisa ukuza nezisombululo zemiceli-mngeni edakancwe apha esithi.
Namhlanje lusuku lokugqibela kwiseshoni ebesizibambile around Nelson Mandela kwakunye namafama asakhasayo. Athethile kamafama eziveza iingxaki zabo. Iingxaki ezifana nokunqongophala kwamanzi, ungabikho kwendlela eziya kwiifama zabo, ukushokoxeka komhlaba ongekhoyo wokulima nokufuya imfuyo. Sivumelene ke silisebe into yoba sizawubuya kwiveki yesibini kuDisemba ukuzama ukuza neempendulo kwizikhalazo abazivezileyo. Okunye ke sokuthembisileyo nesizakwenza ukudibanisa zonke ii-departments ezizawukwazi ukuncedisana namafama ukuzama ukusombulula le ngxaki okanye ezi ngxaki bebeziveza kwezi meetings zivumileyo. SinguMasipala sizawuthanda ukwenza nelizwi lombulelo kumafama ngokuthi aphume ngobungakanani bawo kwezi ndawo besijikeleza kuzo. Siyatsho sinethemba, sinomdla into yoba amafama awubonakalisile umdla abanawo. Ii-areas ezishiyekileyo nesizawuphinde siye kuzo ziarea efana ne-green bushes, sisifumene ke nesicelo kwi-area yase-dispatch kwakunye ne-New Brighton. Siyawuthanda uxolisa kakhulu kwaba bahlali sithi sizawuphinde si-organize ezinye iisoshoni.
Eli candelo lithembisa ukuza nezisombululo phambi kokuba usongwe lo unyaka.